Fanmonani, ukhuluma uNondelamzimba ugadla bathuthe bathakathi umthakathi minjani mina nami nginjezulu ngikholele yasikala yami ngomzomqili kwise busuku emini ngowezombalekela. Sawubona wena oselimpopo nawo wena osempumalanga nawo wena osegolkane wazaduma nawo wena olapha ya ePitoli. Ngibingelele Free State, ngibingelele Northern Cape, ngibingelele eCape Town, ngibingelele lapha kwaGqeberha kwaIslanda, ngibingelele kwaMthatha. Sanibonani KwaZulu Natal, sanibonani emakhaya, sanibonani.